Goyo. Karo haina taku kainga, me te ao o te moana. E hane. He pui tapuna te ariki, he uri pōkai moana. I tauna hati a te ao, e hane. Nā kumātau i arahi, ki te paita whiti. Kua puta, kua tangata, au e hone. Awa kai wa hoi roto ia.